Ezamba phambili indaba namuhla ikhome uyishama khala ngesabelo mali. Bayalila ngentengo kwagwayi notshwala kanti uchazwe njengeqhawe owesibhakela. Mbukele nazi indaba ze 1KZN TV nifundele uphilano kwaqhubeka ekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nabendlovena amandla. Sanibonani. Unobhala wenyuna yisebenza sezimayini kuzolonke ikhome uSimo Mkhwanazi uthi akukho okuthena bebekulindele kwisabelo mali sikangqongqosho omnyango zezimali kuleli uTito Mboweni asethuleka izolo njengoba ke engazange anabe kabanzi ukuthi intsha ingasebenzi izodakolwa kanjani nokuthi isibalo ke sabantu abangasebenzi sizoncishiswa kanjani. Mkhwanazi ubekhuluma kanjani neziko lezindaba le 1KZN TV nalapho ezwakalise khona ukudumala ngokungasukunyelwa phezulu kwentsha eneziqu zemfundo ephakeme ebhuquza ijika nelanga emakhaya.
Kuhlukene imibono ngenkulumo kaNgqongqoshe wezimali uTito Mboweni ayizihlele isizwe sokuyini la izolo. UNgqongqoshe Mboweni ubethula lolu hlahlo mali la kuleli sabhekene nengwadla noma inkinga yolahleka kwamathuba omsebenzi. Izinyana zabasebenzi kuleli zehlukene ngemibono njengoba unobhala jikele lokhemiwe okuyinyunyana emila abasebenzi basezimayini esile nkulumo ibinganiki ithemba futhi ayinanqubekelo phambili.
Kuningi okubukeka kusasalele ukuthi kugxilwe kukho ikakhulukazi ekwenzeni imfundo ibe mahhala. Sibonile uma ikhuluma ngendaba ka-NSFAS noku-subsidize education, siyakwemukela ubuyimzamo akuvelayo kodwa ikakhulukazi ke besifuna ukubona indlela yoku-stimulate i-growth noma yokwenza iy'nhlelo mongameli beyibekile zibe practical. Okuningi-ke uminister bekubeka kugubuzelekile engakwazi ukuletha i-breakdown yama-millions and billions ebekhuluma ngawo ukubona ukuthi awu-practically possible ukuthi isizwe sakithi siphume ebubheni.
Kuzokhumbuleka ukuthi inyaka yenye iNingizimu Afrika yaqala uhlelo lokumisa ukudayisa kwezinkambi zefaru nethemba lokuhlisa izibalo zabantu abahaqwa ukhuvethe. Unobhala wekhemewu uthi ukunyusa kwamanani ophuzo oludakayo kuzoba nomthelelo ongemuhle emnothweni wakuleli njengoba osomabhizinisi abasembonini yezatshwala bezoshayeka.
Sokusikhalise kakhulu ukuthi abantu akade bephila noma abaphila ngamabhizinisi otshwala sibona becindezeleka uma kade bulokhu buvulwa buvalwa. Emva kwalokho mase kubuya sebushutha up sekubonakala ama-taxes ayaphezulu. Lokho asikhulumi ngenxa yokuthi siyakhondona ukudayisa kotshwala eNingizimu Afrika noma-ke abantu ukuthi begxile ophuzeni oludakayo, kodwa sikhuluma ngoba kuyibhizinisi elisiza kakhulukazi abantu bakithi abansundu lapho abasuke beyimele khona.
Ezindabeni ze-1KZN TV kubika uNwabiso kaDlamini eThekwini.
Khona manjalo sekuzona-ke ithinta ukuhlahlomali noma kisabelomali sikangqongqoshe uMboweni uyazwela-ke manje umkhizi ejazini kumaxhwele kanjalo nakubathandi bezinkamba zikafaro kulandela kwisimemezelo sikangqongqoshe uMboweni sokunyusa intengo katshwala kanjalo nogwayi kusukela izolo. Ibhokisi kagwayi 20 linyuswe ngo-R1.36 kuthi ikani kabhiya 340ml lizonyuka noma kulenyuswe lona ngo-14 cents kuthi ibhodlela lewayini elihlohlozayo elingu 750ml lenyuka ngo-18 cents litre kanti amabhodlela kagologo okubalwa kuwona elegin iwhisky kanye ke nevodka khona kwenyuke ngo-R5.50 ibhodlela nje lili.
Lapha-ke ngingathi khona nginelisekanga mhlonishwa kube lana ekuthenini kunyuse ba-inflate kakhulu ngapha ophuzweni nasey'ntweni njengabosikilidi. So kodwa noma ngingesho ukuthi ngiyakupromotha ukusetshenziswa kwalezo zinto emphakathini, into engithintayo ukuthi zisetshenziswa yintsha kakhulu lezi zinto and futhi i-unemployment i-rate yayo iphezulu kakhulu. So ukunyuka kwalezi zinto ey'setshenziswa yithi sivele singasebenzi, ekugcineni siyakudinga ukuthi sikuthole vele noma kungesona isidingo kuyi-once khona siyakudinga sikuthole. So lokhu kuyasilimaza ngamanye amazwi uku-inflate lama-price kuzokwenza ukuthi kukhuphuke ezinye izinto esingayibala noma ngani noma sengiphuke esihlokweni, kodwa ey'fana nanobugebengu lokho kuyogcina umuntu akasakwazi ukuthi ekwazi ukuthola into mhlampe ngale mali abeyithola ngayo. Sezogcina manje sekuba nendlela ayithola ngayo cause vele akasebenzi.
Okusiphatha kabi ukuthi izinto lezi ezophuza ziyanyuka kakhulu nogwayi ibona esiwusebenzisayo ugwayi kakhulu, kodwa manje ngenxa yosuku ngendlela uTito Mboweni afake ngayo imali ngathi unyuke kakhulu. sihleli emakhaya sendlutho ngoba sekunyuka kanjena nje izinto manje futhi phela igcino kugcine ingakho nenkunzi igcinisini ingakhulu ey'ndaweni ey'ningi nengingazi ukuthi izinto ziyanyuka asikwazi ukuyimitha ngesikhathi esiyidinga ngazo um njengoba uhulumeni nje enza kanje sicindezela kakhulu
mina ngiyibonanga kahle angiyizo nje kahle le ndaba ngoba manje siyahlukumezeka ngampela uma sebenyusa kangaka ama-prize sephakeme ngenye indlela kubi kunzima bafethu asisebenzi kahle siyapatanisa kodwa manje uma sekuvele kwanyuka umnotho ngale ndlela besithi mhlawumbe ngoba balethe umnotho phansi uzokwehla nje sithi ukuphila nje kahle kodwa manje still basicindezela
ngqongqosho omnyango wezemidlalo nokungcebeleka kwazulu-natal uhlengiwe mavimbela uthi isifundazwe sakwazulu-natal silahlekelwe kakhulu ngokudlula emhlabeni ongenkakha yomhlelo wezimpi zesibhakela uthulani magudulela odlule emhlabeni ngesonto ledlule ngokuncikene ne-covid-19 umavimbela usho kanjena ngenkathi ekhuluma kufihlwa umagudulela endaweni yasemaphophoma kwanongoma
abashaya isibhakela abahlukene balapha kwazulu-natal bamvalelise ngomdlalo wakhe abewuthanda wesibhakela umgqugquzeli wezimpi owaziwayo kuleli laseningizimu afrika uthulani magudulela obekwe endlini yakhe yokugcina emaphophoma kwanongoma kumngcwabo obuhanjelwe nakungqongqoshe wezemidlalo nokungcebeleka kwazulu-natal uhlengiwe mavimbela obesephonsela-ke inselela abahleli bezimpi kulesifundazwe ukuba babukele kumagudulela ongasekho bezimisele kakhulu ekuthuthukiseni umdlalo wesibhakela ikakhulukazi-ke ey'ndaweni zasemakhaya
sebaningi abashaya isibhakela kulesi sifundazwe asebenqobe izimpi zomhlaba abadlule esandleni sakhe mphathi wohlelo ngingasho ngingananazi ukuthi njengesifundazwe sakwazulu-natal silahlekelwe ingqalabutho ebiwuthanda umsebenzi wayo futhi nentshisekelo yokuvundulula ithalente entsheni yakithi ayinike namathuba okondla imindeni ngomdlalo wesibhakela njengesifundazwe sakwazulu-natal lo promoter wethu besimkhonze ngendlela eyisimangaliso futhi ke bekunokusebenza okunakho ukubambisana phakathi komnyango naye
kanti-ke inkakhe seyathatha umhlalaphansi esibhakeleni usolwazi uthulani 3 seconds nkwanyana oke wasebenzisana kakhulu naye kumagudulela uthi bagqemeka ingozi engeqiwa ntwala ngokudlula kwakhe
limele kakhulu ngenxa yami nje kakhulukazi ngoba mina ngifike ngipheka abafana la empangeni la emeva mhlophe um ngiphinde futhi ngipheka abafana nje nabalakwazulu-natal abanamakhono bayafika la kimi ekhaya ngoba nginejim la ngaphandle kwasekhaya umfana masethene professional ngusethekwini umfana maseraidi esephethe ama-title ngusegoli kundlovu ngoba mina nginaso isikhathi ngihlale ngebhizi silimele kakhulu njena sikwazulu-natal saphinde salimala e-South Africa ngale ndoda ena omagudulela ngoba ngiyakhumbula mina kunomfana wami uGonya sibone isogonya ophethe i-title benguye u-Innocent Manteng obhubesi bonke laba bafana abantu abaphethe ama-title i-most yabo ena yibona abafana kahle kahle iludonga kahle kahle ibunjwa i-3 seconds shouthi i-3 seconds ifike yakhe ibe sihambisa kuludonga isiphekile bese idonga-ke ihambisa abafana ngaphandle naphesheya ingakho ngithi mina umsebenzi ongiwenzayo mkhulu ngoba ngibhiza ngisenaso isikhathi kodwa angisiyekanga i-sports ngoba into engaphuni ukuphuma kumina emzimbeni wami nasegazini lami ingakho ngihlelile nasegoli mhlaka-24 ngibambisene ne-Joy for Joy yasegoli ngoba i-World Organization Boxing ngokungihlonipha kwami iyeyazenza ukuthi sibe nezimpi mhlaka-24 egoli esentini
umagudulela ubekade ehlela impi okumele ibe ngosuku lwezithandane nge-Valentine's Day kwanongoma kepha yahlehliswa leyo mpi ngenxa yokuthi yena kanye nabanye abashaya isibhakela ababezola kule mpi kwathola lokuthi selibahaqile igciwane le-COVID-19 unkwanyana unxuse ukuthi kumnyango wezemidlalo ungcebela kulesifundazwe ubalekelele le mpi iphinde ihlelwe kabusha njengoba wayefisa umagudulela ukuthi ilwe
umqondisi ngaphansi komnyango wezemfundo kwisifunda sasemgungundlovu usiqhamo mabinza uthi nakobo lesi sifunda sehlele kwimiphumela kwematikuletsheni umaqhathaniswa nangonyaka ofile kepha weneme ngemiphumela abawutholile njengoba kokufunda nokufundisa kuye kwaphazamiseka kuhlasela umkhuhlane i-COVID-19 kwinkulumo ekhethekile neziko lezindaba umabinza uthi kothisha nabafundi basebenze ngokuzikhandla kulo nyaka bazimisele ngokuthi bathole okungenani amaphesenti angama-90 njengoba sebeziqonda iy'nselelo ey'fike nokhuvethe
kunyaka u-2017 umgungundlovu kwaba yisona sifunda esiqoqwada amakhanda zonke izifundazwe kwazulu-natal kumphumela kamatikuletsheni njengoba kwazi ukuthi bethole 81.5% kunyaka 2018 behla ngo-4%, bathola ke u-77.8% kunyaka 2019 bathole u-82.8% belala ke isine isifundazweni. Lonyaka yobona kulo unyaka onezinselelo ezinkulu kubafundi kanye nothisha, kepha ke bakwazile ukuthi ke benze kangconywana kunalokho abekulindelekile njengoba bekwazi ukuthi behle ngo-2.5% kuphela, kanti ke bakwazi ukuthi bethole u-80.3%.
One performance this year district ka 2020 is quite pleasing ngoba isimo ebesibhekene naso sisimo ebesi soyikisa kakhulu ngoba besinalo uvalo oluthi kungenzeka sithone phansi njengesifunda. Kodwa ke through ukusebenza nokubambisana nezinhla zonke nokubonakela ukuthi othisha bawenzela umsebenzi nabantwana bakwenza ke basebenza ngokuzimisela. Okunye bekuthusa bekuyiloko ukuthi njengamanje abantwana sebebhala bonke ngoba kuqala bekukhona lento besiyibiza ukuthi i-modularization and ibinazo ke iy'nkinga zakhona. Kodwa ke manje wonke umntwana ubhalile unikeze ithuba lokuthi abhale zonke izifundo. Enye into ebinaluvalo sithi eyi ayiyasazi kuzokwenzeka kanjani, kodwa kubonakele ukuthi isilekelelile leyo nto leyo.
Njengamanje-ke amehlo asethe nje kumatikuletsheni wanonyaka, uMabinza uthi-ke banezinhlelo abazibeke eqhulwini ukulekelela ukuthi-ke umatikuletsheni benze kangcono. Lezo y'nhlelo zifaka-ke nezokhuvethe i-corona njengoba kuyisona sifo esiphazamise kakhulu omatikuletsheni. Uthi-ke lonyaka bafuna-ke okungenani bethole u-90%.
Different strategies esizawasebenzisa ukubona ukuthi ngempela abantwana bayalekelela ey'koleni, no-principal bayalekelelwa, no-teacher bayalekelelwa in terms of capacity building nezinye izinto ukwenzela ukuthi imiphumela yalo nyaka sikwazi ukuya phambili ngoba as a district okungenani uma ngaba siyawa sifisa ukuthi singawa lapha ku-85 kodwa i-target yethu iku-90%.
UMabinza ube siqinisa idolo-ke labo bafundi abangaphumelelanga kumatikuletsheni wabo, ube esethi akulahlwambele kungakufelwa komele-ke bevuke bayithathe. Indaba yenziwa KZN TV, kubika umndeni Mfowambuze Mashobanene eMgungundlovu.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Irand lakuleli libiza u-R14.76 kwidola lasemelika, libe ngu-R20.67 uma liqhathaniswa nopondo wasebrithani, libe ngu-R17.88 uma liqhathaniswa ne-euro yaseyurophu. Intengo yegolide yona ime $1,790.85 ounce, kuthi intengo yelo ongahluziwe ime $61.80 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofane Kaizer Chiefs lihlehliselwe keminye kemidlalo yalo ye-league ye-DSTV Premiership, ikakhulukazi wangomhlazi imbili kumbasa bizodlala ne-Chakuma Chamatsi Vandila i-TTM ngamafuphi. Lokhu ngenxa yokuthi leli qembu lamatasa emidlalweni ye-CAF Champions League. Amakhosi aqhathe neqembu elikhulu lasemorocco we-Wydad Atletico Club, lo mdlalo kuzodlala kule mpelasonto esiya kuyona. I-Premier Soccer League ibingalidalule kusuku okuzohlehliswa noma-ke okuhlehliselwe kuwona lo mdlalo wempofana kanjalo ne-TTM. Ake sibheke isimo sezulu esingalindele kosukwini lakusasa. Zangoma zezulu mazisikaze ngamashobo enkokono ishaphansi nobhadula zingayiloko thina kancane imbumbazi ithi ke empangeni emadlanzeni kamthetho kwashwa konke andle kontambanane emntubatuba wonkomoka ixoshwa. Lizobe lithe qwaqwa ngamafu, kanti khona-ke ney'hlambana zemvula ezingalindeleka ngokuhamba kosuku. Amazinga okushisa 22-32 degrees. Thekwini kwelabhanana kwamasha sinqawunqaweni komlazi u-22-29 degrees. Emgungundlovondo ngazibomvu emakhabeleni nasozwathini 17-27 degrees. Olunde emashona kwanongoma ehlalankosi nakwagqekazi u-20-32 degrees. Ecobhe lemantente kohlokozi kogudla ucingo kwelamabhenanyawo 15-24 degrees. Siphethe ngefilidi Newcastle emadadeni, ekholensa entshenteka nasemondlo u-17-27 degrees. Nina benyathi emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezu komzimvuba, amamponda ayisaba ukuyehlela kwamzimba umntwana, nethimba lonke le ndaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.